Nā e tīwi, hei a pōpō whakarewa hia ai he pukapuka hō nā ngā pōu toko manawa e rua o te whare o te reo Māori i tuhi. Ko Tuku Iho te ingoa o te pukapuka, ko āna kai oroto he whānui. Mai te wānanga tikanga ki te whakaputa whakaaro, mo te āhua ki te reo me tōna whanaketanga i roto i Ngātau. I kōrero a Rapaera Tawhai ki enei rū wānuku e rua o te reo Māori i te rānei.
He whakaharatau i wā rāua wai tohutanga.
Me Tīmoti Kāretu rānei, me Wharehuia Milroy rānei, me harane.
Mō te rewanga o tā rāua pukapuka hau he kupu Tuku Iho.
Ko te reo Māori, te mātāmua o ngā whakaaro, whakatakotori ai, e māu. Āua te kiko o ngā kupu.
Ko ngā kai o roto he kōrero i wāinga i a rāua mō tō rāua ao Māori. Ko ngā tikanga Māori, te ahurea Māori, me ngā take o te wā anō hoki.
He whānui te te tiro, ne, he whānui te te tiro. I te ahue tonu ka ngā whiu i pāte mai kia māua. He whakau ki pāte kia uki te nuinga o ngā kuro oroto, i whiu māru ki te pātai ana ko ngā whakautu wenei. O tēnei i te koromwana o rā haututu ki ruātou ki māna no te rai kōrero.
He tuatahitanga mā Auckland University Press te whakaputa pukapuka i roto katoa i te reo Māori. Hei tā te tokorua nei ko e tahi kōrero o roto, ka whakaputa aina mō te wā tuatahi anō hoki.
O te wā tēnei e taitonu ana. Mātau o tō mātau nā reanga i tau o wāra. E tika tātī mō te haututu te mai. Engari roto i te haututu ko ngā hapa i takamai i a māua ko taku hoa koe rā te wāi i haere mai ai ngā pakeke ki te whakatikatika.
Hei tā rāua anō kātahi rā te mahi māma.
He māma, ko moha māu ki a māu, he nei te roa. He māma, ai. Kei ai ono tuhungatanga kāre a iau. Nā rāre ka tika māna e rai kōrero.
Pera anō.
Ai, māna e rai e kōrero.
Kei ai ngā tuhungatanga kāre a iau.
Nā rere i māma ai, ne.
Hei a pōpō te whakarewanga o kawa o te pukapuka nei ki te marae o mā tātua ki rotorua. Rapaera Tawhai te Karere.